Guys, please subscribe and help us get to 20k subs, please, Bafethu. Just sub, da, da, just. Welcome to our FANS Wethu TV. It's the AFL. Mamelodi Sundowns 0, Petro de Luanda 0. Mamelodi Sundowns goes through. I'm joined by Ubo.
Oh.
I'm none.
Your
next game is against the Al Ahly. Baba ngifuna prediction from wena.
Yabona ngitshela ne.
Ya khuluma na.
Al Ahly yazo cha.
Yazi.
Yabona lokho sesila. La sesila khisla cha. Sesila khisla.
Kanyora.
Ah ngifuna ukutshela mama cha. Al Ahly izobona ukuthi la kwenzakalani. So into engakutshela yona ukuthi Al Ahly Ibrahim sizoyidla home and away. Sizophinda.
Ya ya uzo shanga ke la.
Focus too much, yes, in general, Tam. Sometimes the focus are too much. Must get in a Tina, Elwandre. Spega, Aspegi, Ama. I'm a pavuro or in.
They
get a shark out of
time.
So man just bambe on a tin. I'm a peanuts of a salina. You're born a little busy. Bachampa champa, hate in a statama trophy. I'm a plastic about cover out.
I'm grand. I'm calling.
I'm a prayer. Lento layers in. It's an Arabi official. Last season. Is on down the break record. Kwaba hiyo esha 7 goals.
Yeah, I remember.
Sasha iswalo ilaydeng amazulu 3-0. Sasha iPirate 4-0. Abakaze bakore so siyabona ukuthi yazini. Bodina bazela ngalento zabo zabo financial fair play.
Nino
sibagaye baqhubeka.
Ba winela.
Yeah man, ngoba at least uma stella sithatha konke ebala out.
Yeah, bromo.
Ah, bakhuluma too much. Yazi siya flash out champ.
Ina flash.
Ngathi sina simvula out champ.
Yeah.
Kuno coach.
Yeah,
yazi abantu sore ukungena kibe and bathi mina always mangikhuluma noma bangadlali ngikhuluma ngabo
ngikhuluma
ngabo yezwayi
why my brother
Sundowns uma idlala bakhuluma nge Sundowns noma ingadlali awuthami and ithingi kutshela bakhona nokuthi basuke baspend izimali zabo zokugcina beze la bazominyela i Sundowns
abanabo
amaruya baza uthatha
abanabo
yazi ngisho baphi la mamela labo my friend laba barani team njenge Spaza show Mamel, Utashu Solinas, Simbizu Vaseline, Itolagala, Espaza Shop. We are dead, Utash, Soru Machine, Kochuami, Tanaka Kulu Compel, Bambizu Kiwi, Itolagala, Espaza Shop. Samakule, Nabukumule, we are Buya Food to Zokasha, Nile out in Liberty Uban, Ukavin, Ukumula Ukavin, Ukavin, Bambiza Makaiva, and we're going to listen to Zabanto analysis, was born a lazy. Ring in and utholakalaphi emakuleni uyalanda vye uzolanda na ngomunye bamtasha manje bathu bando lo omo lo
umulivenzi
omo ngizoyiflash omo iflash iliva yi manje bangilandela uyazi bangilandelana baby powder out cha le Johnson hay baby powder out cha ngoba iflash amasinya le bazoyiqosha ingakapheli first round
awunamanga awunamanga we have to Kelvin Johnson so fire
naye lalele Sundowns are in a scar. And in general, Amazon. Hey, but I said too much about kompela yaqala yava isukombe ukompela yamshala FNB
yeah
engabona Brian waphuma ngesikhala senalithi kamanzi omfiyele amazulu nayo inaso le style sokuvayisa labo so ngiyabona ukuthi akunzima uthamba
uthi Kelvin Johnson is baby powder yes
I baby powder ile yabantwana
uthamba not a coach
ah Johnson phela uyazi abantu labo abaqasha ucoach bafuna ucoach o advisable bakhona ukumtshela ukuthi enzeni ucoach ongeba khona
ah
bamfuna
abamfuna okay I'm one of the match akobe kubano brother
ah ngibano khulisa uthamba
munda
ukhulisa Brian akadeserve ngitshela sizomluza
uthamba
ngitshela ukhulisa sizomluza angiboni ukuthi next season sizoba sniper man
because
ngiyawisha ukuthi ngadanga idlala Spain umfazi
uyena
nakhona umfana umnanda uthamba
umnanda
ngifuna ukutshela
manje
nangolo lo coach wakho la ngazi utubani yena lo kuzivalela abadlali lokuthi bangizi labazodlala bekala ngokhuliso lalo kaphuzu ngonyiko abisi ngomobi siloko simtshela uthi unamakhuluma bathu junior yahlanye ebatshela ivara athi no yazini lentwana imnandi
ukhulisa
you understand imnandi lentwana so Brian uya prove wrong lo
baba ngiyamama brother
uya prove wrong yazi laba my friend
sure
laba my friend ebasazobatshela ungatshentsha abo coach ngathi utshentsha ama socks manje
andakazi nami
mara uthami yazi labantu batshentsha ah
ababuze man ukuthi
bangazi kodwa sebathatha le style phela uma bathi Chipa United and Chiefs FC ukisho labo Chiefs uyafana yebo same WhatsApp group ne Chipa Brian Brian ukhuluma ngabo basikolota basikolota fandiwana basikolota over uthabezini sobonana Brian sisonke le weekend ungawari akhilame out sonke bafuna